Kuramwe iryo koti danye iyo kuramwe iryo koti kuramwe iryo koti riri eh ahubwo no wa mugabo wanduye nazi uri eh ne cyagite iyo nabyabitiyo babizana uwo nguwa wanduye nibitiyo muze abo nibitiyo nibaze
oya mwifata mugira ngo
Karam.